Oh yeah, my guys. Sila, era mulekani, ha? Mukopani. Bona. People are mujoli kali nyest. Mujolo wa nyesa wana ma. Yeah, mutsakor sendje message Allah. Are chiri e taba tsa monno di botlhoko batho ba modimo. Please, let us learn about it. Don't try this at home. Yeah, it's a disclaimer. Ba fetu da mana wa la hore chiri ya mujolela. That man is carrying message on to win touch each area and I have a cherry chalet and come home when I got a cherry tomorrow night. Eric is going to sit on a moga. Rono, why not now ring? I hold on to tell us, Fagasist, are you ready? Are you ready? Ha! Of which every and Rolux at everyone or now dealing. Rono, we look at our assertion, Senya. Little Lukisha came here in Abafet. Every quarter now, Mutagoring. Rono Lukisha, the Hono Honor de Young. Bare motho ke motho ka batho a ke tsoro ba ra bomang ba rua lena ha skala le bala subscribe like the video share the link comment guys the most vital thing comment and there is a blue icon gausi le comment section you just join you join ka 10 rand every month o patla 10 rand you will see the instructions there then you will be able to view my live video said prank but ba join the membership fela ra le gopela bana re gona re di camera and everything Rata, Murima will not share the chain. Yeah, say Shire, say Master Kurse, Pepin Chukulator. Yeah, refer a barrel and the soap. See, they must say, Baleanto. Bah, that show you with us.
We even saw the president crying. Doctor saying, Nessus, they dying. Religious leaders, sure they pray.
Ho! Ai, e wi mo fa tuka mo go batho ba go baleng ba fasitse ene monno ke kona kopana le yena mmamotha. So, tsantsi no ya ntse re tla re di channel ya re go rena o re. Sho monna.
Sho braga.
Go di ntse mfela.
Ah, go bulele.
Ah, sharp sharp. Bona, ke nya go ntlhalosetse motho o kopana le yena neng bona nna go ikang kang ona le yena.
Eh, nna le motho re na le 6 months ka mo ga re jola braga.
6 months. A se a o go keng ntwe o ntse jeng o ra ka ba o jolela botse botse.
Eish. Ke mmona ka lo tse dintsi.
Yeah.
Yeah. The plastic di tla ka bontsi ko yena kwa.
So wa rekereka. O rekela ko wena ke ne go
jisa. A rekele ke nna, o rekela ke batho ba.
So ka mogwena o go ne ne jwa baka la gore wena a ko mo rekela dilo. Ke kule le molebile o re wa lla o fela re wena o mo fe di chalete kae kae. So ke ne tla bela la gena o mo fe selo ene ne o nya ka chalete botse botse.
Eh ya no nya ka chalete mara na ke mo fe selo. Problem gore le sponsor na so one of sharp wa bona bra
ene uri wa urat
e uri wa urat
eish ska wa ra bra like ke ke botuku ba o ke ba o ke ba eish ne re re lubise ntwe ke re bona uri na o diala wena isha mo put down your air isha mo fast
ah maybe le ga ntusha
re gona o ile ke isha mo fetu e se sube sharp wa cuz no ka mo gona uri buri jeng uri kwa ba o thela re rometse man ba re le ba mmone kwa re na re sepela re lukisha ha se shaya ska le balo subscribe bo like o comment siyenze ngama simple yonto ba mara wena wanjola
Fuck
a sister! Ha! Mat. Ndiki urapela nga yona?
A
I'm going to follow up this thing. Today, follow up or whatever now the line. Say shaya. Say master great. Say pepper to great. Siente como simple onto. Pa.
Marawena wanjola.
Chaba diwa limpoli la bafelo garasho. Ha. Say shaya. Say master great. Siente como simple onto. Pa.
Tabernale na re fitlile mo re iboko tsa re botsa mo ka brand ya hai.
E dumela mba tshoka moka. E le bitjola ka ketse batso mo lekwa.
Sho sho my guy.
Sho sho.
Welcome to the show wa bom. So mfethu ngo mpoje monna mo brand ya we ya ntja ya.
Okay.
Ai bom.
Yeah.
So ke se se tlhotlhelo di jeng gore ne o dire brand.
Ke se tlhotlhelo di jeng me braga ne. Jeng ga botsa nna gore like mo lefaseng. Wa re no gore ga se be di doctor ka fela.
Yeah yeah.
If you are a doctor. Ke tshimile this brand when it was 2018
when I was ogolong ya o bentsi o rata di sharp
inspire like DJ's boo.
All right, so if you got brand jump cho no go ipona le kai
di like a bucket heads golf shirts t-shirts.
Santini got the best.